Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi icirwa cacu cuno munsi tiricari mu vyahishura Yohana igice ca 11 niho tukiri icirwa cacu cuno munsi kivuga ngo inzamba y'indwi iherezo rirashitse inzamba y'indwi iherezo rirashitse dusenge uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomereza izina ryawe nibihabwa icubahiro mwamurakoze kongeye kuduha umwanya kugira ngo twigishe ijambo ryawe ritubwira ndakwinginze mwami ubane natwe kandi uduhe gutahura no kugendera ibyo tuzoba twize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Ame nkuko nari impeje kubivuga icigwa cyacu cuno munsi kivuga ngo inzamba y'indwi iherezo rirashitse kandi turi mu byahishuriwe Yohana igice ni cya 11 ku murongo w'indwi niho twongeye kugaruka kugira ngo twibukanye ibyo twari twize mu cigwa cacu giherutse mu cigwa giheruka twarabonye intambara hagati y'ubuhakanyi na bibiliya mu kinjana ca 18 ibara ryaraguye aho iburaya ibihugu byinshi byahakanye bibiliya bikayanka urunuka cyane Mugenzi subiramwo usome ivyashure Yohana igice ca 11 ku murongo w'indwi ushikane ku murongo w'icumi urabe ukuntu bino bibiliya yarayivuze neza mwa bino bihugu vy'iburaya bibiliya yarateshejwe agaciro nico gituma bibiliya itwereka mwa buno buhanuzi ukuntu abagabo babiri bashingira Yesu ntahe bishwe bagakengegwa bakagirirwa nabi ku rugero ruhambaye kandi mu cigwa giherutse twarabonye yuko bano bashingira intahe babiri ari bibiliya isezerano rya kera hamwe na rishasha nkuko umuhanuzi Yohana yabyeretswe mu Bufaransa ibyo niho byakomeye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11 ni mu mwaka w'1993 inama nshinga amategeko yaremeje itegeko ribuza gutunga no gusoma bibiliya iyo bagufashe uri kurasoma bibiliya canke uyifise gusa waca ugirirwa nabi ryari itegeko ntakuka kandi ryemegwa na benshi abagizi ba nabi bakoze igishushanyo cya Kristo Yesu maze bagicira mate mu maso hano ni Paris mu Faransa bagitembereza mu gisagara cyose cya Paris muri icyo gihe barakivumye baravumye Yesu umwanditsi umwe yitwa Voltaire ni umufaransa yavuze ko inyuma y'imyaka ijana inyuma y'icyo gihe ataba Kristo bazoba bakivugwa yabivuze mu mvugo y'agahemo kandi ibabaje cyane ngo ubu Kristo burapfuye inyuma y'imyaka itatu ni kuvuga ngo ku itariki 17 ruheshe mu mwaka w'1997 bibiliya yaragarukanywe bibiliya irazuka icyo ubuhanuzi bwari bwaravuze yuko inyuma y'iminsi itatu niyahera kandi umunsi umwe ugereranya n'umwaka bibiliya yabivuze ngo inyuma y'iminsi itatu ni kuvuga ngo inyuma y'imyaka itatu babashingira intahe Yesu barazuka maze mu ijuru barabahamagara ngo nimuduge muze hano iyo ndi bagenzi kwica abashingira intahe Yesu ni gutesha agaciro no kwirukana no kugarana bibiliya kuzuka kwabo no kuduga mu ijoro bisobanura kongera kugarukanwa kwa bibiliya inyuma ya kino gihe cyo kugaranwa kwa bibiliya yaragarukanywe kandi irashirwa hejuru. Bibiliya yarashizwe mu ndimi nyinshi, maze mu bihugu byinshi by'i Buraya bashiraho ibigo by'icapiro. Mbere n'inzu ya wa mwanditsi w'Umufaransa Voltaire, wa wundi yari yishimye cyane ashimishijwe n'uko Bibiliya yugaranywe yirukanywe, yanzurega yahavuye ihinduka icapiro ry'ibitabo byo mu Bufaransa. Bagenzi, icyo ubuhanuzi bwari bwaravuze cyose kirasohora nk'uko ubuhanuzi bwari bwarabivuze. Umumarayika w'indwi aho nyene yaciye avuza inzamba yiwe. Bagenzi, ubu rero tugiye mu gice cya nyuma canke mu gihe cya nyuma, tuvuye mu gihe cya gatandatu cy'inzamba ya gatandatu cyari caba William Mirere. None ubu naho tugiye mu gice cy'indwi, igihe cya Laodikiya, igihe cyo kwitegurira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yaragiye kuza. Bagenzi, igihe Bibiliya yari yuguruwe kugira ngo ivugwe mu ijwi rirenga, ubutumwa bwa Mose hamwe na Eliya bugomba kuvugwa cyane mu ijwi rirenga. Mu buhe buryo? Iyo dusomye neza mwa kino gice, hariho ibintu tuhabona. Tuharahabona ibyereke igisagara kinini kivugwa mwa kino gice. Kino gisagara kivugwa ni Pari. Ijambo muri Bibiliya rivuga ngo niho umwami wabo yabambwe, byerekaza kuri cya gishusho cya Yesu Kristo cyakozwe mu Bufaransa Pari, kikavumwa kandi kikayerezwa mwa kino gisagara cya Pari, kandi kikitwa umwami Yesu ariko yateshejwe agaciro. Izina ryacyo cyitwa Sodomu. Bagenzi, i Sodomu na Gomora nk'uko Bibiliya ibyerekana cyari gisagara cyari kirimo abantu bataye Imana, bibagiye Imana, kandi ibyo bakora byari byarataye, byari bari barateye Imana umugongo, bari batunzwe n'ubusambanyi, ubushakanyi, ubugizi bwa nabi. I Sodomu ni Gomora guca izibereye byari byarahakuwe, kandi umuntu afise ingufu niwe yashobora kunesha icyo gihe. Ubutungane bwari bwaribagiranye, abantu bari baribagiye Imana y'ukuri maze bishiriraho izindi mana. Ibi bitwerekeza no mu gihe cy'umusabyi w'Imana Eliya, niko byari bimeze. Abantu bari barirundanirije no gusenga bayari uko abantu b'i Sodomu bari babize, uko Imana yabona abantu b'i Sodomu niko Imana yabona n'abantu mu gihe cya Eliya. Uko niko Imana yagereranije na bino biti bye, amashami ya bino biti bya Elayo nka Eliya. Bagenzi, ubutumwa Eliya yari karatanga kiriya gihe nibwo butumwa na twebwe uno munsi tugomba gutanga. Ni ubutumwa buhamagarira abantu kwivavanwa n'imigwi zimiza igereranywa n'abayari. Bagenzi, naganda batangarize yuko na n'uno munsi babayari barahari. Muzokurikirane mu vyirwa twize. Twarabonye yuko Yezebeli wa wundi yazana z'abayari b'Isirayeli na n'uno munsi agihari, haracahari, twaravyize. Bagenzi, imigwi igwanya Imana, idini, amadini menshi ya gipagani ya kera uno munsi yari yambitse ubukristo, kandi n'abapfumu n'abarozi ba kera uno munsi bariyambitse amakoti bajya mu mashengero biyita abakristo, kurukoba n'abakristo koko, ariko indani n'abafanzi b'abayari. Uno munsi ubutumwa dutwaye ni ubutumwa bumeze nk'ubwo Eliya yari afise bwo kubarira abantu. Nimureke gusenga abayari, muze gusenga Imana y'ukuri. Irinde zina ryahawe kino gisagara ni izina rya Egiputa. Kubera iki Egiputa? Mwibuke yuko musabyi w'Imana Mose ari we yakuye ubwoko bw'Abisirayeli mu nzu y'ubuja muri Egiputa kugira ngo bwerekeze i Kanani. Bagenzi, natwe nk'aba Mose umwa kino gihe Imana yaradutoye kugira ngo tuvuge ubutumwa nk'ubwo Mose yari karavuga. Uru butumwa bwari ubwahe? Bwari ubwo guhamagarira Abisirayeli kuva mu nzu y'ubuja mu byaha muri Egiputa bakerekeza i Kanani. Buno nibwo butumwa abo mu gihe cya nyuma, igihe cy'inzamba yindwi dufise. Ni ubutumwa buhamagarira abantu kuva mu byaha bakitegurira kwinjira muri Kanani yo mu ijuru. Mbega hakenewe iki kugira ngo binjire muri Kanani yo mu ijuru igihe Imana yari kirakura Abisirayeli mu nzu y'ubuja, igihe yari kirabacana mu bugaragwa? Yahaye Mose amategeko cumi kugira ngo ayigishe Abisirayeli. Bagenzi, uko niko natwebwe tumeze. Imana yaraduhaye amategeko tugomba kwigisha abantu bose bumvise umuhamagaro wo kuva mu byaha. Kandi Imana mbere yuko ibaha amategeko yabanjije kubigisha ibyerekeye ikimenyetso cyayo hariya muri kuvayo n'igice cya cumi na gatandatu. Imana yahaye Abisirayeli impano iminsi itandatu, kandi ku munsi ugira indwi impano ntiyaza kugira ngo ibigishe ibyerekeye kuruhuka isabato ku rugero rubereye. Abisirayeli bigishijwe na Mose kuruhuka isabato ku rugero rubereye kubwo kwizera kugira ngo bize kunde bashike muri Kanani yo mu ijuru. Intumwa Pawulo hariya mu gitabo cy'Abaheburayo ni gice cya kane itubwira ngo Abisirayeli ntibashitse mu buruhukiro muri Kanani yo ku isi kubera kutizera. Imana yari yababwiye ibyerekeye kuruhuka isabato yo ku munsi ugira indwi kubera yuko ariyo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kandi ari umuremyi wabo. Ariko nimurabe Abisirayeli byarabananiye, ntibayumvira, bituma badashika muri Kanani yo ku isi. Uko niko Imana yacihamagara abameze nka Pawulo hamwe natwe kugira ngo tubarire ab'iki gihe bari kubarerekeza muri Kanani yo mu ijuru ngo mwibuke kuziririza umunsi w'isabato. Buno nibwo butumwa bagenzi bugomba kuvugwa mwa kino gihe cya nyuma. Ubutumwa buhamagarira abantu kwitondera amategeko yose, maze barangiza kwitondera amategeko yose bivuye ku kwizera bagashigwa k'ikimenyetso cy'Imana. Kandi bagenzi, buno butumwa ni ubutumwa bwa Eliya buhamagarira abantu kuba ubwoko butandukanye n'ayandi mahanga. Ariko barerekeza muri Kanani yo mu ijuru mwa kino gihe bategerezwa kuba ubwoko butandukanye n'ayandi mahanga, butandukanye n'ayandi mahanga mu kujya, butandukanye n'ayandi mahanga mu kwambara, butandukanye n'ayandi mahanga mu kugenda, mu mvugo, kandi butandukanye n'ayandi mahanga mu bikorwa kubera yuko budasenga abayari ahubwo busenga Yesu. Kubera yuko bwatandukanijwe n'isi bugakurwa muri Egiputa mu byaha, kandi kubera yuko bwahawe amategeko ngo buyitondere kubwo kwizera izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Inzamba yindwi muri icyo gihe nyine nk'uko byari byavuzwe mu gice cy'icumi yuko inzamba yindwi niyavuga, niho ibanga ry'Imana rizoba rigira rihagarare. Bagenzi, igihe inzamba yindwi yavuga guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo ine na kane, muri icyo gihe hari hasigaye igihe gito kugira ngo ibyo kwamamaza ubutumwa bwiza birangire. Yesu yarahagurutse agenda ahera cyane kugira ngo bikunde abatoranijwe baboneke. Bagenzi, Yesu ari ahera cyane mu bwami bwo mu ijuru. Turi mu gihe cya nyuma, turi ku munsi w'impongano wo mu minsi y'iherezo, aho buri wese ahamagarirwa kwitegura kuko Yesu Kristo ari ku rugi. Nimurabe namwe uko ijambo ry'Imana ritubwira. igihe riba ririko riratubwira ibyerekeye inzamba yindwi. Umarayika windwi avugije inzamba habiki mu byukuri nibyo ngiye kubabwira muri uno mwanya ibica biba ni hariya ku murongo wa 15 Ivyahishuriwe Yohana igice cya 11 ku murongo wa 15 umarayika windwi avuza inzamba mwijuru haba mwijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira Ivyahishuriwe Yohana igice cya 11 ku murongo wa 5 noneho ibara rya nyuma riza n'umuhero ubutegetsi bw'isi bukegukira bene bwo bagenzi ibara rya nyuma ishano rya nyuma igihano cya nyuma kizohabwa b'isi ni igihano cyo kugaruka kwa Yesu hahandi abantu bose baburiwe bakanka kumva babatware bo ku isi bihayagiza agahembe gato hamwe n'abaprotestanti gito bose bazohabwa kwa bino byago kwa kino gihano gihambaye umumarayika windwi niyavuza azoba ari bararya gatatu riguye ku migu yanse kumva imburi imeze nk'iya Eliya hamwe na Mose mugenzi ukaba udashaka kumva ino mburi ya Mose na Eliya iri kiravugwa mwa kino gihe igisigaye nuko ubona ibara uburake bw'Imana buzogaragarira mu vyago birindwi bigiye gusuka ku isi abakuru 24 ku murongo wa 16 gushyira ku murongo wa 18 n'abakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye basenga Imana bati turagushimiye mwami Imana ushobora byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima kandi amahanga araka uburake bwawe buraza igihe cyo gucira kw'amateka abapfuye kirashika nico nabuba ibo bavugishwa nawe no kugera abera n'abatubaha izina ryawe aboroshye n'abahambaye nico guhonorezamwo abahonyanga isi bagenzi kuno niko ubuhanuzi bubyerekana hari umusiguzi ni gice cya 12 ku murongo wa 13 ushikana ku murongo wa 14 niho yabivuze neza byose byarumviswe iyo ibintu byose byumviswe iyo ubutumwa bwiza bumaze kuvugwa abantu bose bagomba kubwumva canke bakabuhakana ariko uno musiguzi umuntu yanditse kino gitabo cy'umusiguzi yavuze ngo byose bizoshigwa mu rubanza hari kibi kandi ari cyiza kugira ngo umuntu wese ahembegwe ibihwanye n'ibyo yakoze uburake bw'Imana buzogaragarira mu byago birindwi bigiye gusukwa ku base kumva vuba bidatinze ibyago birindwi byarategekanijwe umunsi hari abantu bihaye kwigisha abantu kurenga itegeko ry'Imana bakabyigisha pe kandi abo bavyigishije bakaryoherwa cane kubera yuko babwiye kurenga ku itegeko ry'Imana agenzi nakaga gakomeye cane ariko kandi abo bantu bose base kumva bagiye kwibonera ko nyuma yaho abera bo bazoca baraga ubugingo budashira kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwase azananye n'abamarayika biwe niho azoca yishura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze Matayo igice cya 16 ku murongo wa 27 ehe ndaza vuba nzanye ingero uyu ni Yesu kugira ngo ngerere umuntu wese bihwanye n'ibyo yakoze mbega Yesu azosanga wakoze ibyiza cyane wakoze ibibi, wakoze ibyiza uzohabwa ibyiza, wakoze ibibi naho uzoca uhabwa ibibi. Hariya mu byashuriwe Yohana n'igice cya 22 ku murongo wa 12, maze umwami azohindukira azobwira abari buryo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguri uhere kukuremwa ku isi. Matayo igice cya 25 ku murongo wa 34. Bagenzi, igihe Yesu Kristo azoza azoba ari umunezero w'akataraboneka ku bemeye kumvira Imana, ku bemeye kumvira ubutumwa bw'abantu bashinga ntahe babiri, ku bantu bemeye gukurikiza icyo Bibiliya ibabwira, mu gihe abandi bayanka, mu gihe abandi bayirengagiza, mu gihe abandi babona ko ari igitabo kibazanira akaga, abandi nabo bobo ayishyira ku mutima bakayumvira bakayigendera bagakora icyo ibabwiye bazorokoka. Ku banyakibi kizoba ari igihe gikomeye cyo guhona. Hariya intumwa Petero nicete cha kabiri Petero yanditse igice cha gatatu ku murongo w'indwi, intumwa Petero irabivuga neza igira ati, ariko amajuru y'ubu bonisi iryo jambo ryabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikiza wo gutikira kwa batubaha Imana. Hariho umunsi uhambaye abantu bose banse kumvira Imana bazorimbuka bazotikira. Mugenzi, igihe twiga ano majambo urahamagarirwa guhitamwo ibintu bibiri, uzotikira canke kumva ico jambo ry'Imana rigiye kukubwira. Kino gice kirangiza kidusubiza inyuma kikatwereka aho kino gihe cya karindwi gitangirira. Urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rugagwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imirabyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita ku isi n'urubura ruhambaye. Ivyahishuriwe Yohana igice cya 18 ku murongo wa 19. Uyu murongo werekana ikibanziriza inzamba yindwi. Yesu yimuka ajya ahera cyane igihe ubutumwa bwuzuye bwerekeye gukuraho ibyaha bwari butanguye kwamamaza mu isi uhereye mu mwaka w'1844. Mugenzi, najya ndagutangarize yuko Yesu Kristo agiye kuza vuba. Ego, Yesu agiye kuza vuba. Ego, agiye kuza. Kandi mugenzi, ikintu kizoba kimuzanye ni kugira ngo atange ibyasezeranye ku bagororotsi. Yesu ntago azoza azanye n'ikindi, ntago azoza aje gupfa, ntago azoza afise izindi misiyo, ahubwo ni kugira ngo ubwoko bubabariye mu isi bwariko bwamwizeye abukure mwino si aze gutanga ibyasezeranywe. Kandi mugenzi, gutanga ibyasezeranywe ntibishoboka mu gihe cyose icaha coba kigihari. Mbere yuko Yesu Kristo atanga ibyasezeranywe azobanza gukuraho icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, ni we wenyine azoshana n'icaha ciwe. Yamara abagorotse bo bazohabwa igihugu gihora ari icaha b'ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ivyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, izere Yesu Kristo bicitwe uno munsi, mwakire ijambo ry'Imana. Mugenzi, ukaba wafashijwe na kino cirwa, hama ukaba wifuza kwifatanya natwe mu nzira turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, kandi ukabyemeza biciye mu mubatizo no kwiga ibyo Yesu Kristo yatugeze vyose, ushobora kwandika kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya, 251 56 69 akamenyetso ko guteranya 251 56 69 kino kiganiro mugishikizwa na Jimini Shimwe imbohe ya Kristo kubwo kwababaza ubutumwa bwiza ndabibutse kandi yuko kino kiganiro mu kironka misi yose ya gatanu isaha 12 za gatondo hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Yesu akugirire neza guha umugisha aguhe kwa mu mwizeye ibihe byose, ntimwibagire gukora partage kugira ngo abone ubutumwa bushike no kubandi.